Sen belir isay.
Gene var.
Ngaba kubira chitura.
Lui Luis was an interpreter to be a judge. Ofuzi tala jamii. Jumla zaidi wa wageni zaidi chungu ni chao. Abateba. Jaga kati. Jaga ufunie wote.
Ono nyawo itare. Oh, swan de boy.